But I just need. Singakuthi. 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 Bathathi.
Abufunde khona uthi kwakuse umnyama obuqile ilanga lishonile. Now wakhuluma umazi wathi, Father, in your hands I commit my spirit. In other words, uYesu wayezama ukubonakalisa ukuthi even in that situation unamandla Maurita,
Ngibulisa umoya wamandla. Hallelujah.
Gibulisa umoya na Thixo. Hallelujah. Loyo onomoya wakhe uyakwazi ukuza kuye. Hallelujah. Uma ungenayo umoya wakhe kusadinga wamkeliswe umoya ongcwele. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kusadinga wamkeliswe umoya ongcwele. Hallelujah. Awakafike esigabeni sokusibiza ngowangaphakathi. Hallelujah. Because awakamkeliswe. Hallelujah. Hallelujah bagcwele. Ngizodlula nje mase ngihlala phansi kule sikhathi esincane esikhona. Ngifuna ukuhlala kwindaba ye-leadership. Hallelujah. Singabantu abasha sidinga ukuyiqonda indaba ye-leadership. Hallelujah. UYesu wayezile emhlabeni eze kune-leadership ekhona. Hallelujah. But wa-introducer i-leadership kamoya ongcwele. Hallelujah. Okuwukuthi sekumele sisuke ezintweni zezwe. Hallelujah. Sikwazi ukunamathela ezintweni zamazulu. Hallelujah. I-leadership yakulelizwe kumele sisuke kuyo. Hallelujah. Sisuke kwimithetho nezibhalo ezikhona. Hallelujah. Sinamathele ezintweni zikamoya. Hallelujah. Asinakwazi ukucala into kuThixo sifumane. Hallelujah. Because asinazo i-leadership kamoya ongcwele ayikho yini. Hallelujah. Kwi-leadership. Hallelujah. Abantu abafuni ukungena esigabeni sokuhola. Hallelujah. Abafuni ukungena esigabeni sokuhola. Hallelujah. Angeke ukhule enkosini ungakwazi ukuhola. Hallelujah. Funda ukuba leader lapho khona. Hallelujah. Asinakuba abantwana uze kube lapho. Hallelujah. Kade sasindiswa but such with your final. Hallelujah. Kade sangena ensindisweni, kade sakholwa. Hallelujah. Kade sabhabhadiswa, but into esasiyenza ngo-2010 namanje senza yona. Hallelujah. Kanti umuphi lo Jesu simkhonzayo? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. UJesu akazange afike 60 years. Hallelujah. Wena why ufike 60 years? Hallelujah. Wena why ufuna ukuba ukuguga? Hallelujah. Ugugiswa yini ungakayenzi intando? Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ugugiswa yini intando ungakayenzi? Hallelujah. I-leadership asifuni ukuyithatha. Hallelujah. Lapho khona yiba ngumholi lapho khona. Hallelujah. Serving is a slave leadership. Hallelujah. Uma ukwazi ukuseva we leader lapho khona. Uma ungafuni ukuseva awufuni ukulida. Hallelujah. And angeke ukwazi ukumkhonza uJehova ungakwazi ukufeva. Hallelujah. Yiba isikhonzi. Umuntu oyisikhonzi ubonakala ngezenzo, akabonakali ngentetho. Serving is a slave leadership. Hallelujah. A radical commitment to Christ in every followers that impels the leader to act in love with truth, no matter what it cost the lead. Hallelujah. Sacrifice. Singabantu abasha asikwazi ukusacrifice. Hallelujah. Asikwazi ukusacrifice. Hallelujah. Sacrifice is cut. Wenza into kaThixo. Hallelujah. Thandaza ihora lonke. Hallelujah. Sacrifice is cut. Wenza into kaJehova. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. We are safer lapho khona. Hallelujah. Uma ufika ecaweni. Hallelujah. Ufika icawe isiqalile. Awuyenzi fellowship. Hallelujah. Awusafe ngoba ufika late. Hallelujah. Ufika sekuliwe. Ufika sekulungisiwe izinto. Hallelujah. Awukwazi ukusafe uma uzofika late. Hallelujah. Lungisa isikhathi. Jehovah. Hallelujah. Mawulida, izinto ezenziwa abantu abalidayo fana ukhona ukuthi understand. Hallelujah. Ngithe sonke singama leaders. Hallelujah. At today, not at us. Hallelujah. Umoya kaThixo must wamkele today. Singama leaders at today. Hallelujah. Hallelujah bantwana. Hallelujah. Fana uqonde ngabantu abalidayo ukuthi bafunani, badlani, yini abakwazi ukuyenza, yini abayaziyo. Hallelujah. Uma we need leader. Fanele abantu oba leader bakhule endleleni. Hallelujah abantu wena. Yazi ama gift abantu oba leader. Hallelujah. Yazi ukuthi baqondane. Yazi into abakwazi ukuyenza. Hallelujah. Foundational. Foundational. Icurrent. Hallelujah. Icurrent. Ngithe sonke singama leaders. Kumele sibe necurrent. Ezingathiki. Hallelujah. UJehova ukwazi ngani endlini yakhe. Hallelujah. Yini othi mawungena endlini kaJehova ufike uyenze. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Singabantu abasha asifuni ukuhlala entweni esiyenzayo. Hallelujah. Sifuna ukwenza i-timetable ukuthi namhlanje kushayela mina, sasa kushayela wena. Hallelujah. Asifuni ukufika sonke ngesikhathi esiyi-one. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bantwana.
Okay.
Ikhalenda yethu ayilungiseke bazalwane abantu abasha. Hallelujah. A core essence of their being. Hallelujah. Umuntu osendlini kaThixo unezinto angakwazi ukuzenza, unezinto akwazi ukuzenza. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. UJesu ngamoment esiletha abafundi. Hallelujah. Wasiletha umfundi oyidoba inhlanzi. Hallelujah. Wasiletha umfundi owayekwazi ukuphatha imali. Hallelujah. Wasiletha umfundi owayekwazi ukwenza evangelistic. Hallelujah. Wasiletha umfundi okwazi ukufundisa. Hallelujah bazalwane. Singabantu abasha iziphiwo zethu zihlukile but zonke kumele zibonakale. Hallelujah. Asikho isiphiwo esizodlula esinye. Hallelujah. But uma usendlini kaThixo kumele ukwazi ukuqonda ukuthi uma uyileader ama followers akho akwazi ukuunderstand into oyifunayo. Hallelujah. Because ma uyiservant we slave, ma uyislave awuyiphile ngokuyithandela. Hallelujah. Uphila ngendlela abathi phila ngayo. Hallelujah. Because we slave. Hallelujah. Nathi sizibophile ezwini likaThixo. Hallelujah. Sizibophile ezwini likaJehova. Hallelujah. Asinakwazi ukuzenzela okwethu but isenzo kaJehova. Hallelujah. Hallelujah bathwele. Hallelujah bazalwane. Incwadini kaMatthew 20 verse 26-27. Ngizofuna amaverse ayi-2. Ngizofuna ama scriptures amathathu. Ngizofuna amaverse ayi-2 kuMatthew 20-26. Ifundeka kanje. Akunjalo phakathi kwethu kodwa yiloyo naloyo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwethu makabe yisikhonzi sethu. Hallelujah. To be recognized you have to be a slave. Hallelujah. You have to serve. Hallelujah. To be recognized. Hallelujah. Angeke uappointwe or uanointwe as a leader ungasona isikhonzi. Hallelujah. Yiba ingeko ukwazi ukuba isikhonzi. Hallelujah. Sizoya kwincwadi 2 Corinthians. Hallelujah. 2 Corinthians sifumane lapho 4 verse 5. Hallelujah. Ngokuba asizishumayezi thina kodwa sishumayela uKristu Jesu iNkosi nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Hallelujah. Sishumayezu Yesu asishumayezi thina and siyizikhonzi zenu ngenxa kaYesu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Umwilita awuveli wena. Hallelujah. Kumbula we servant. Kuvela lo muntu oy servant kuyena. Hallelujah. Asizishumayezi thina kodwa shumayela uKristu. Hallelujah. Thathani uKristu njengoba simshumayele. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Uma senimthathile uKristu then thina sizoba zikhonzi kini. Hallelujah. Hallelujah. Yonke into eniyifunayo nizoyicela thina sizolenzela. Hallelujah. Because nithathe uKristu lo esimshumayelayo. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bantwana. Uma kuthiwa iy'busiso zihleke bafundisi basuke bengaqamba amanga but Achinja abashadukisho ukuthi abafundisi bayizinkonzi zabantu abangaphakathi endlini. Haleluya. Celani kubafundisi nizofumana. Haleluya. Musani ukuyela abafundisi nihambe niyocela amaloni emabhenki. Haleluya. Nihambe niye kumashuga dedi. Haleluya. Celani kubafundisi. Haleluya. Nizofumana. Haleluya. 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 Haleluya bazalwane. Washuka mama no shuka dedi bakhona. But celani kubafundisi niphiwe izinkonzo ukuthi nicela into enifunayo. Haleluya. Incwadi yabase Philippi, Philippians 2, haleluya, verse 5, haleluya. Mawubekini lo mqondo okhona nakuKristu Yesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yomphangwa ukulingana noNkulunkulu. Verse 7, kepha wazidela ethabathi isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Verse 8, wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa, elalela kwaze kwabasekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Haleluya. Sesikhohliwe ukuthi siyikhonze, sikhohliwe. Haleluya. Haleluya. U-Adamu bambiza okokuqala, bambiza okwesibili, okwesithathu wasabela, wathi ngilapha Nkosi. Haleluya. Masingakhohlwa ukuthi zizikhonzi. U-Adamu bambiza okokuqala, wakhohlwa ukuthi uyisikhonzi. Bambiza okwesibili, wakhohlwa ukuthi uyisikhonzi. Kodwa these bembiza okwesithathu, wakhumbula ukuthi angiziphileli mina kodwa yena. Haleluya. Wathi ngilapha Nkosi. Haleluya. So singabantu abasha masikhumbule ukuthi asiziphethe, asiziphileli thina. Loyo wafa wavuka, samamukela, waphila kithi, siphilela yena. Haleluya. Senze intando yakhe. Haleluya. Sisindisiwe kungenxa yakhe. Haleluya. Asisayi kufa nakufa. Haleluya.
Oh, my God. Thank you.